Siyakwamukela ka-PS News lapho ke ozothola khona zonke izindaba ezenzakalayo emhlabeni. Kanti ke ungakhohlwa ukuthi nezamahlaya siyazifunda izindaba ukuze phela nawe uzokwazi ukuthi keep stress uzihleka kancane. Kanti ke ungakhohlwa ukushaya usubscribe ukuze ungaphuthelwa izo zonke izindaba esizifaka.
Daddy, I love my daddy. Yes, I do. Here is a kiss and a hug for you. Thank you, Daddy, for all you do. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Happy Father's Day. I love you.
Cozy Zig. Hey.
Manupaka needs you on the wire. It's an emitanda so good too.